at your mama face, yeah, pretty, pretty. Ona lako shepta, biggy, biggy. Tukianza kesha kujiki jingi. Baba kiki koja pambio na jitesa, digi, digi. Kamwa wataifesa, digi, digi. Mufizi na ongeza, nizindi, zindi. Sije livye na
you see this.